He poowaiwai, koira te kaupapa o te hui a te kapa poitarawhiti o te motu I tū I te whare wānanga o Wairaka I Tamaki Makarau I te ahiahi tonu nei. I whiwhi rātou I o rātou kākahu e mauanei te tohu mango pare, hei hiki ake I te taha tātā whāinga mo te haere ki te whakataetai o te ao kātū ki Singapore a te rā marama. Me te aronga nui o tēnā o rātou kia whaka ihu waka.
The hammerhead represents strength and power and confidence, and you know, we kind of talked about it and we wanted to be included in that design, like what was really special to us, and most of it was, you know, family, representing New Zealand, passion, all those kinds of things. And Rangi did a fantastic, you know, design to encompass all those things.
Ko ahi treiria te kapa whakaihuaka o te ao I tēnei wā.